ndataa Ngati kuthyolo ndinawafunsa kuti ndataa Ngati suunalakwe bwanji phwanga umathawa Pepani bwana sichina anali mantha
Apolisi ndi abale athu Apolisi ndi abale athu Apolisi ndi abale
Tepoti timangomenya umodzi umodzi Ine ndi Fredooo sadziwa kuti ndikathela nchitokosi Sinanga neba ndati yase tizivaira limodzi Kena kankhani inasonkhani ngati peji ya mikozi Tikuvaya chigumula tati ndikakwere kupetroda kwa kapenga Poti sitinalakwe ya polisi watisachite kuwasemba Kudutsa maga chete chete anafusa mukuvaya kuti mamemba Ine ndi mantha nayamba nayambo daga nayambo jega Ndikuja nditena ndifaka chistos Ndati nditere ndimudo Unali kush in a missos, zina ndan in a missos. Akuti ndawanga mpira jombo ndari mayo ndavura ngozi. Sine wakuba bwana nali mu depot ndi mamenya zimashori goma.
Apolisi ndi abale athu. Apolisi ndi abale athu. Apolisi ndi abale athu. Apolisi ndi abale athu. Apolisi ndi abale athu.
Ngona chindima Mene rima figa pansi ndina tuluka ndi kutsimpina I didn't have a flu koma tsiku ilili ndina chimina I didn't have a flu koma tsiku ilili ndina chimina Zina ndani ndari happy Abwana chonde musandi chabe
Zina iwe
Bakolo happy Kagwana kuti ndichi labe For the book me Nava phone yanga iku lila Anari yanga panga jimene jori kuzimitsila
Yes Baxxy
Ndari zabino zaboa se Akuri
Bwanji uku mbeka sa You sound too low, I say.
Ndili kulimbi polisi panopa ndiku low, I say.
Ukunena zona.
Ukunena panopa chikundisowa, I say. Goma!